Yes, welcome to BTV. Nkuko mubibona right now, any Ghana project say then ndi musanze kuri BTV buri wa gatanu saa tatu n'inusu z'ijoro kwa gatandatu ni saa tatu zo mu gatondo. No kwa Mungu ni saa kumi n'imwe. So right now I'm on the town. Hey, bro. Good.
So,
if I introduce yourself, for now I'm going to go stand and gamble with the music, man.
Yeah, fligan them, flip flat them, she boy Chris B's wagwan. Yeah! SCP man.
SCP man.
Okay, SCP man. Man. Yeah, that's his next level, man.
Next level, ni hit in charge, or you could take good. I didn't get going.
No, next level, ni with you and my eyes, son.
With you and my eyes. Sagara shall go fashion.
No. Queer.
I'm going to go to the house.
Yeah, no, yes, I know. Yes, I'm sure you're casino.
No, no, I'm going to do a good thing.
Yeah,
I'm
going to do a good
thing. Right,
right. Yes,
I'm going to
do a good thing. Hey, I'm
going to do a good thing. I'm going to do a good thing. I'm Ora bavuga ati ngo baririmbye kunuko nuko 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 umugabo waririmbye bari tukubakora umuziki bibawe bangikanya n'ishuri.
Yeah, yeah. Twabikora tunabi gutugora nyine ugasanga hari ibintu bishitse cyangwa challenge menshi nyine. Mbuga nyine biragenda neza.
Okay, ni ishuri ku munyamuziki kuri wewe urihereza ya insiguro mu gihe tuzi uko ari abarimbye menshi iyo bamaze gukora umuziki bakagira aho bageze kenshi bibagora kubibangikanya.
So kugira wanje ndafise kunda bitabura mugabo abantu bishobora tabura gutandukanye kubera ushobora kuvuga ishure si ubumenyi komutere no gusa mugabo ishure uragiga kugira ibintu bimwe mu byige mugabo ukagira ico bita capacité intellectuelle abavyumva ushobora kwiga amashure ugafata cyo imari cyangwa ukayiga ugasanga ibyo bizina kwe kumariye ugasanga uri kutezwa imbere n'uta utizi. So, jeshure ndagiga juste kuba ndabikunda kandi izo niga ndabikunda sivyo. Magusa like music, I love music.
Yego, impamvu ndakubajije kuko haraheze imyaka hawe asanga yabona ga telefone. Okay. So, nari nkeneye kumenya agaciro.
Yeah.
Kuko uri umuririmbyi azwi urakora ibitaramo bitandukanye kuki ukora umuziki kandi ugaca ubibangikanya kandi no kwiga.
Yeah, kwiga niga kubera nigeza kwiga kandi kubera ko
raziko ari kumwitaba kidogo kwanza kugira
namwitaba
bizaba umwitaba kidogo
kugira
katiki dog apoke kwanza jamasi
si poke anti moda vio tu fanye kwanza malize
ah undo Chris B
yeah
bakunza project zeze turi kumwe ni Chris B nakubwiye ati ndamuta muri moda vio so nanje na time muri moda vio kanayo nashire muri moda vio fast kuje mtu akuja kuniuzi na mimi niko eto moda vio so mbiye ari Chris B ishure uri umuziki uri umunyamuziki ukongera kandi ukaba n'umunyeshuri mugihe tuzi ibyo turabigera ko ntugira ikibazo turacyari kwanza kwishura n'ugombye kwihuta.
Yeah.
Abandi baririmbyi usanga kenshi umuririmbyi amaze kuronka izina cyangwa amaze kumenyekana ishuri acyarishyira pembeni ni cyari ikintu kigutuma ukora umuziki ukongera kandi ukabandanya wiga.
Chambe na mbere urazi ko kazuza keza ni karimi barabara kazuza keza karimi kai ni wiga urashaka kuranga kazuza keza kubera wizi naho biteza imbere bake abandi abantu benshi bazana ba mukaminuza n'abana mwana kazi mugabo kazuza keza karimi kai
yego
ibindi nivyo tupfa kugira nyine juste kubera akazi ka buzenye
ishure gya ubona rica ikintu rizomarira muziki wawe
ishuri izomarira muziki no ahubwo ishuri izomarira ubuzima bwawe izomarira ikintu
ahanini umuziki wako turi buri umunyamuziki najye ngaha nkawe nk'umuririmbyi kandi mu gihe tuzi yuko hariho usanga ibintu byinshi bishikira abanyamuziki cyangwa ingwano raka dishikira abanyamuziki ugasanga kenshi biva mu kudatahura ibicanke biriya ugasanga kenshi uko ari amakomantere hakenegwa ama intervention abantu bavuga bati ugasanga kwata uburero bw'abaririmbyi baba bashiye ku ntebe y'ishure barize bize tuba bafite ama capacity arenge yo gutahura ibyo bintu none wowe ubona ishuri riri kuriga ari cyaje kintu rizogira ico rimariye umuziki wawe
so I can tell you something but right now I do music just past time yashako muri past time because umwanya wa mbere wanje no kwiga kubera n'ivyo abavyeyi banumye nabanze gushikana ico abavyeyi banumye ndageze kuko kwasi ico abavyeyi banumye ko ico gigizo nteze imbere jewe nyene jewe ndakora music just past time not like job you know
muga turamaze gure hano mu bitaramo kandi bareshwa amafaranga crispy
ayo mahera sho gusanga ari amfasha kugira ngo ngine deplace ngiye ku ishure cyangwa ni
umugurumva kandi kwa muziki kandi ugaruka kandi wa muziki hari nibintu kandi ugaruka gafasha kandi kuri rya shure ryawe
ya ije ndavyumva ije ndavyumva ariko nako ndakubwira yuko music is a muri place ya kabiri
eh
ukicambe na mbere ubanza kwanza ukiga mwinjije kwiga hama nakora music music right now they call just the past time man
yeah urumva rero ishuri riri kuriga nta kintu na kimwe rizoza kongora umuziki wawe
ishuri
cyanke umuziki wawe urumva nta kintu na kimwe
ufasha ndashobora kubaza na umujournalist ashobora kumbwira muri imvyo mu Burundi abeshejweho n'umuziki amaze kubaka inzu
ni nakubayije ati
ndakubwiye yuko music is not my
nakubayije ati none ubu uri kuno munota Higa ejo nari mu nama yari icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yari yahagurutse aje kwifatira mu minwe ikibazo cy'umuziki none utiza ry'amategeko yasoma gute cyangwa yatahura gute
oya ntize bazoya muzoyansomera mwe mwize mbuga narize na none
kandi uri kuriga ndakunda kubaza none wewe amashuri
yawe uvuze ko ry'amategeko mukuru icegera cy'umukuru w'igihugu yatanze
ngo
wewe kubera je nkuru muziki neza nka ukora kandi nkemeza abantu uzocuye ansomera nshusigisha
kandi haba yandi mateka abagukingira utegereje ukwiye kuyamenya
no nankingira ntize wewe nushuye ansigura kora wize
kandi wewe wiga kuko ubuntu ushaka kubina
ko je kandi ndakubwira yuko ni just akarore ndaguhaye just for example nako kamfana man jewe ishure niza muri premier position hama muziki bizwa kabiri music inga mu bundi ntiri ha urabizi kuva demir 10 nkora muziki aho kwanza uranze kuva igitega men
vigitega be warakitse
iki
imvunje
na mvunje nagwaye man gusa mu kino kugira gusa
dukoze na rimwe na kimurugera
yagura na tuwaye muziki dukoze muziki kuva demir 9 wa demir utuna so muziki wanje
wa mbere demir duko mana wakale gangster
double j na moses
mwenye
mugabo na kino kimwe kiboneka mfise na kwa muziki nje gituma hako ngo mbandanye ibintu bitariha ifo kwanza mahenda bihagarihe gato mbanze nkuri ibindi byo shura ku ntezi imbere mu buzima muziki ndagukunda nje gituma ndagukora
okay
mugabo nta kintu cyataro uriha Nshobora kumara amezi atanu atabihumbi ijana uronse by'umuziki
Nushobora kumara amezi atanu umuziki wawe utabugaburiye n'ibihumbi magana atanu
Oya no
uhaye
ndawuha ya ndainvestisa kuba ndawukunda
Okay wewe kandi handagusanze ngayo no location ni business sibyo uri umudandaza
Ya mbwa ndabitanguye vuba kubera niko ndahindura ndabe urashobora gusanga umuziki atari ngabira ni wanje ugasanga ibara nanje muri ibi usanze muntu ndakora
be gukora ibiki ngani inzara nawe urazikoresera
cyangwa zikoresera tuko turadandaza ibintu z'abakobwa nyine urabona turambika abakobwa bo mu gisagara cha Bujumbura
okay none mu mubaza nga nta nabafana bawe babiri batatu bangaye bazanga kubera basanga bakuze kuri umunyamuziki
ya benshi baraza nyine
umva nabazi bakurondera nabazi bagana nga kubera wa muziki wawe right
Oh yeah, man, you confuse the things, man.
Hey, mugabo ego hari abazi mugabo nabandi baza kubera avuga ati dufate nka karoro umuntu yangenekereje nga nasanze ari umufana we wawe. Nafuye kubaza ati Chris Bizo yabakorera he yangenekereje ati genda nana. Umva nta wuzuyo. Mugarazi ko Chris Bizo bari nga.
Oh yeah, si ku mugabo ibisi vya kera, man. Ibinye bitanguye vuba nakubwiye. Ibinye ni juste kugira umuntu abararondere ko niyo kwiteza imbere no kuntu yakora indi muziki. Bivanye n'ibintu yoronka nga hanye hanyitwa muri Plaza 11 mu gisagara cha Bujumbura so kone ko badukurikira ndakunda muziki cyane ariko
kandi ukana ukora
ndanakora ariko muziki y'Ubujumbura y'Ubujumbura no niho guta umwanya kabisa mbwa abantu biba bitabure nabi mubitabure muri ko muraturaba ni mubitabure nabi simvuze ngo ni ngo kwa mbwa umuziki y'Ubujumbura nta na kimwe ufasha kabisa.
Okay.
Ari abantu benshi batwita abavayu eportasiko turi. Ariko umuziki ahantu hose urakenerwa. Naba bari mu kiriyo canke hari mu guhamba baravuga ka karirimbo gatuma abantu barema sivyo. Naba hari umva ibintu byose ibintu byose uzi bakwisi bikenera umuziki. Je bituma nabwira mu muziki w'ujumbura nta kintu akimufasha umuntu. Ikintu cambe rutahira utahira eya wakoze video nziza uririmba neza nta muntu umaguha amahera ariko utahira sifa za mdomo ni yacu abantu bagomba gusifia ku muntu wabataguha amahera
cyane. Chris B cyane ibyo babiva hanini uravuze ati muziki w'ujumbura nacyo binjirize mugabo wewe uravuze yuko hari business uri kurakora ku no munota sivyo
niramari mwanya muremure
mugabo abantu benshi baramaze kumenya yuko uri muri no business aho ndi bazanga sino bambeshe simbe none ibyo nivyo babiva kubera usanga uri muri nimbye ufite na fan base usanga harabaririmbye kenshi bakora umuziki ugasanga barirengagije gukora izindi business ziza kuza gufasha kuko ukoze umuziki uramenyekana baro nk'abafana ugasanga rero bajya abafana hari business runaka wocubangikanya nujya muziki wawe kubujyo bajya abafana bace baza no kugira ico bingize basi a partir ya business mugiye mu mutere ku marangira ku masho n'ibindi.
Oya ico kine kugiye Mr Project Z nakugiye yuko man music ego ivyonye birikiho kiratuma abantu benshi baza kubera dukorera
mu muziki
kwandi umunyamuzi n'amaza juste kugira abaze n'imanagure juste kugira babone umuntu hakorera muri gusuka no kugira. Kwani na urabizi ko na warabaye umunyamuziki mbere kugira ibi warabaye umunyamuziki urabizi nta mahera birimo mugagusike no kugira kimwe iyi music ya BJ bakwe kwigarukirako none baza abanyarwanda baratusha kuririmba Farias n'indamurusha kuri ambasade b'indamurusha mugabo kubera ko yakuntu bafite inoti ajya muri amakenyo yo kugira showbiz aratuma baronka amadiri menshi kandi ko abantu barenze mugari tuzohurira aje muri 20 kugendana n'amaguru 20 kugendana na bisi munyubahe ushobora kunyubaha je ndiko ngendana n'amaguru cha duhuriye muri bisi aba ujya ni wa muntu nemera ushobora kunyemera kubera ko basa no mundi barakenya
bose.
Jenda si abantu bishwe tanzi barazi ko musamara menshi. Nembe jenda afise no.
Mese mbono sanete.
Eh tuko turayishuke n'inyini none tugire gute.
Eh none habuziki rero kugira ibintu bigende fresh bigira abajya abantu. Ega bo bose uri kurabwira hajya barikora gukurikirana.
Icame no bwira kwanza amashira hamwe nga mu Burundi. Ifo ku supporting ari imvyo barundi.
Bazoheri wawe ko nawe nabona yuko ari ishira hamwe nga.
Oya ani sawa ko badu supporting nyene ko bagwaye ni umwanya kutugira interview nga hanye batwubashije ko nga hanye. Harabakiriya benshi bagoma baza mugaba guhaye mwanya ko tukaturabaza ibintu ntibinjire ara kwipima imuzu bagume tugume twe turi ngaha sike batwubashe
mu kubaha kayira tunga habaje
oya tushobora kubaha kayira mugaba bakubashe ko ari abari bashakuza bataje ngaha cyo gituma ndabwira yuko kibona mbicambe no bwira iswat amawen chanque leta no babwira yuko ugerageza gusupporting umuziki w'u Burundi ko uri muri kimwe cya mbere gituma igihugu gishininga everywhere ahantu hose hajewe ikintu usaba cya mbere n'abato supporting ya Chris Bees mugaba supporting abanyamuziki mbone ko nciye kuri Sad B mbona afise imodoka nziza mbonye Fizo afise abahantu heza mugapana hanapanze mugahantu hiwe abanyarwanda benshi afise aho baba afise umva mugabo ugasanga mu Burundi twese turapanze usanga muhurira muri bisi ari umvuga mana nane ivyo nyine umvaga gusa mwebwe nyine mufise amashirahamwe organize ama project ashobora guteza imbere muziki cyangwa umunyamuziki basha no kureka akantu kavuga ati nkeneye umuntu aririmba indirimbo ya Leo cyangwa Econet Leo ayiririmbye tuzomu muri miliyoni 5 hama ahonye bakamugaba bakavuga kategori y'aba superstar cyangwa abantu bamaze kuririmba indirimbo apana bagire bijya ba pre music gira sivyo bijya Brodigage ya pre music sivyo
gira hino ta ba ambassadeur
oya bijya ba ambassadeur baronka baki bashobagira pre music avec les superstars aba superstar abantu bamaze kuba kiza cyangwa abantu bamaze gushira amahera menshi mu muziki uwo ucufata nka pre music uzane abantu atari muri igihumbi muri mu muziki ucumwe 25 miliyoni mugufashe ukavuga ati ebana nkeneye pre muziki nkeneye ije mu muntu amaze gusohora indirimbo 10 aho nyazo bona Sat B zobona Fizo baje guhiganwa ubone naka hama izo 25 miliyoni se Farias urumva iyo 25 miliyoni se Farias azo shafata basa gurena parcel hama izindi deal hama yubaki muguca ufata umuntu nka Tetero nta efrash ya muziki acha ama 25 million nta muziki arakora majya mera bamuhaye ubu numva ngo yagiye kwigiburaya
sivyo yarakoze ndirimba ngazinga
ziya ndirimba mani njya ni promotion nta mera bariha muga ucufata muga twe twari twatanza amahera menshi amasamira amadesamira
Jenda mazungumzo.
Amemera mengine. Nda mazungumzo na nani? Yeye muri Uganda, yeye muri muziki, nda yeye muri Kenya, nda yeye muri Uganda. Niku dazungumzo ni yeye muri muziki. Depa sasa mera yoyange. Mugana yanda garukan. Brarodi imbika tukumviliza. Mimi na yeye kuishanja. Mugu Uganda kunwa bigira bagira, bavita guma guma superstar.
Ndivyo kwa hivyo.
Oya bavita akiwach. Nimbara akiwach. Nchini mugu gambari kwa guma guma superstar. Haya muna tayari imba bashiramo. Ushiramo muna mazeku riri imba kuvera yeye investisi jamera mengine. Ashole umba batano wa mbere baganyi jamahera. Rana nanga Murundi, Murundi batano wa mbere baganyi jamahera. Tufatiwa ashwa kwa sadbi fizo na bandi na bandi. Bag, hawe ni terambere.
Mugabo, Crispy naguciriye mwo. I project ya Primuzike iratandukanye ni uvuga abanyarwanda, sivyo? Kandi ni project
nk'izindi.
Oya si project imwe.
Oya abanyarwanda ni imwe
bitwa
na Brarudi.
Oya Brarudi umviriza ni si project imwe, yo nindi project petite n'irindi shira hamwe. Namba Brarudi kuba ishobora kubikora bijya. Petite ashobora kuba irindi shira hamwe rigakora ibindi nk'ibyo
Idris, Idris.
Nabiga kwanza nuko bishimira
bora. Je ndi update man. Ndi update ibintu ijyanye Rwanda superstar guma guma ijya iri en partenariat avec ni Brarudi mu Rwanda si sabandi basishira hamwe ni Brarigwa Brarudi mu Rwanda ni igira byo byasuvya ko babagira prestige nzoga ya Primus amunde zo zikavyiska Primusic ni sho kime gusa mu Rwanda kora bateye imbere barazi yuko uhaya amahera umuntu atara invest ni nko basowe tufate umuntu muri abari ngaha araje kuririmba arafite ingabirano muga ntanamara invest sa muziki araje aririmbye wuci ugiye gwa mushe mu 20 million ntazo kwashya muziki abazo za kuzuza imangazini ayuzuze ibya vya muziki yabijemo kubera si passion yewe yarinje kubera
abikunda kaza gacha yigurira impuzu agacha yirangwa
murumva ufashe ukacu yanka ayo mahera dufate umuntu dufate wasi akarorero uya nka double j cyangwa kaya mb data cyangwa yameje cyangwa yameje je deja nzobanza ngende kwanza ni investise mu muziki nina mara ko investisa mu muziki nzoheza idarapo y'u Burundi ndarihunga abanyamakungu sivyo nzogenda muri Tanzania ndamuhe Harmonize miliyoni 5 dukora mu muziki muri Tanzania batumenye no no mu bindi bihugu cyangwa ngende mu Rwanda nkorane n'abandi igihugu bakimenye muguha ujya muntu ataratishamera mu muziki abona yakumenga ari yibwe 25 miliyoni menshi men 25 miliyoni muhaye apanga vuga cyane ngahanye ndashobora kugura imodoka napanga muziki
ugasanga ari ninzu batari bwaheze kubaka
mugabo mugabo shankwa ya Satbi Satbi umuntu wa mbere nka mu wundi yituma cyane Satbi aragerageza ku investisi natwe nka mera menshi cyane ashobora gushamera mu bintu mbwa atazi nyazo yagarukana yagize media tour muri Tanzania kaje mu twa mera menshi ujya nk'ujya muhaye ujya ashobora gushaka ndakora nk'indirimbo na Wizkid wo muri Nigeria ugasanga birateje imbere igihugu mugabo uyahe tetero ntiyigire kwiga mu Bushinwa sinzi aragiye kwiga mugabo yagiye kwiga ntari kakora muziki w'u Burundi yamara ashobora usanga yagiye ko mugabo nta muziki yakoze tu urumva ne umva ari sawa barakwiye kubihindura Brarudi muri hose mubihindure apara guhamara abantu batarakora kimwe izo ngabirano muzokwitire muzogira indi proje yo kuzana abantu batarakora muziki mwanki ya mahera menshi ishiye mu barinje amaze gukora amaze gusura goringa je amaze gukora muziki kuva Demirwitz mugana kintu chatane ndaronga niko yasuda bikunda tu ko gusana ngize imana n'amashuri akacha genda arankundira je ndi muri kamenuza
mugabo urumva naho giri kiri muziki nushobora kuheba
ndagukunda tu ndabikora kwenda bikunda sindabikora ngo ni ngono
nizere ko ntazwigira numva ngo Crispy zingo muziki yawe hebye
oya ndashobora kuheba niyo nkuni akora ibinkasanga ndonka mahera menshi kandi nivyo talayo wanje chanque nizo bimpaye ubuzima ndabiye
muziki urumva naho muziki uzoba atari muzi nka yawe ngizo bari
kene nakubwiye yuko ya muziki ari talayo yaba ari nani no vuga gute ingabirano ya chanque passion maze these azirenga natangwe 2020 nasoro muziki wa mbere mvuye igitega nzi bujumbura
Crispy turi nganye nyine muri business nyine no burimo sivyo dufashe nk'ubishitse ugatera imbere nyine ukaba umuntu umugwiza atunga akomeye umunyamafaranga akomeye muri bino bintu nicyo ikintu ukorera abanyamuziki ikintu abafise inoti ikwiye kuno munota batariko barakora kikubabaza ubona haraho inoti arabazifise wanashaka bwo investisa mugihe hamwe wewe uronse uko twese ngane twarazi ko twakora umuziki mbuga duhitamo gufata microphone kora maybe twabonye ari ibintu runaka bikenewe hari jambo runaka atari kwerera serugwa abakunzi b'umuziki bataronka cyane ari abantu usanga batari interested n'umuziki fwe ko umuziki wabashikira nkawe wewe rero ugize amahigwe muri urudandazo rwawe muri no
business yawe usanzwe ukorakora ugatera imbere ukaba umugwiza atunga ari kugwego nkugwa bajya uzubona bafisi no kike mugaba atinvesta mu muziki nje ikintu ukorera umuziki ndonde
ikijambere nushaka kwanza gukora rwa mbere babaza kugira abantu bako batwumviriza umuziki subuvoyo basha kuririmba umuziki ugira we userure ibintu ufise muri wewe hamaje mbaye nkumu bavita
uzomubavuba ivyo hinduka hamwe korabona bamaze kujya mu rudandazwa kandi umaze gutera premiere pano kuburi kuragera
ndashobora kujya mu misa ndashobora kwandika investisse
ehe umuziki uzoshira iyi
oya ndashobora kuvuga ati nanje ndaza umuziki ndashobora kuraba abantu ariko barakora nkavuga ati ifone investisse muri aba bantu ndabe realma ko vyo kunda ko nimba nkunda umuziki ndazi iki kene yo kugira umuziki utera imbere
yego
ijambo na mbere mu muziki akeneye kwanza oh akeneye collabo uri muri inzi ufite ushaka gushika collaboration n'abandi bantu birakenewe cyane
kuba abahe wewe dufate wewe wa mugwiza atunga yamaze kugera ku gwego runaka ndiko ndakenera kumenya ibintu ukora bitandukanye n'ivyo abandi bagwiza atunga ubu we bakorera umuziki babo bagikorera umuziki ndonde
je bivaye n'ivyo nkora dufate ko ndu mugwiza atunga aho ngaha ndashaka gufata umuririmvi umwe nkamugira umuririmvi wanje aho ngaha azaramamaza ibintu ngaha ifoto apostinze nk'ifoto hakaba ari ko plaza A11 ngaha apostinze ifoto agiye mu kiganiro akavuga ati abamfata mugongo nabo aho deja tuba kagira priste yacu akarero no guhaka hafi Coca-Cola twese turayizi kufatura abana magushika ni isaba kagira priste jere ndi ngaha ikintu nokora ni gishya ndashaka kuvuga ati jende ngaha ndase umuririmbyi mfasha nimba ari foto nimba ari anugiye shira ko logo muri plaza A11 kugira agume aranje amenye kashimwe ivyo wanje aranje ndamushyiramo imitahe hama akatera imbere cyane nka crea competition iyo umuntu azoririmba shop yanje neza ama nkamuha inoti kandi nkabigira nkabishyiramo amahera menshi haza mubajya bakomeye
umva oye ni ku rwego rwa shop gusa nakubwiye ati amwubaye umugwiza atunga yagira umva amaze kugira intunze ntiyo bari kuri shop imwe urumva umaze gufata
na Brarud bigira ntibigira ngo nukwikunda abaririmbyi b'Abarundi bigira ibigira kugira ipibriye primus ya
ego urumva ni ganyaganya yo
iraronka ganyaganya
none nkeneye kuvuga ashobora kuba arundi mugwiza atunga ku no munota reka kwiyana ikiganiro amwe badatahura iyo feasibility yunguka gute abona abarimbyi babona kwa kundi ko ari abavuye n'ibiki bambaye ntuzenya mbe no muzi ntambaye muzi tabutse bakabibona ukundi sivyo nkeneye ubatahuze ku buryo nube ejo nzosa sanga Chris Biz bamumanitse ari nkano bamumanitse cyangwa kandi ma business
umviza Idris kwambara imunsi tabuse sukubura umuvuyo cyangwa sukubura iki
petetre ni umuco
ndakubwiye yanjye kutababwiye ababyumve
babita batabata
ubuje mfise imodoka iri hajya anye dufate ve witi iri hajya nkaca ni inzira ngaho kubera nkunda umuziki mfise amara menshi nkaca nambara ibu turi tabaguritse uzocungaya ungaya nkande kandi sinoti umva kuba twambara ibitabutse suko tubuzi zikomeye ni juste kubera dukunda style nako kwambara hano gapira bari kwambara kagira ngaho 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 haboneka cyo kwambara gafuka ngaho ngaho anye mugwa no kwambara kagira ngaho ni juste kubera style cyo iki wambaye ayibona nk'iki twinjiranye ndetse sindi icyo aricyo
aragatambara
mugurumva ni sitile kwambara impunsi itabuse ntibisigura yuko uri umuvuwayo cyangwa iki none je ntihari abantu twe turirimba aha matwi ahanura bishyiye mu ndirimbo ugasanga ebana yari kararira acumbise indirimbo yawe agaca anuma akumva wawe umva arabaye tushe sibyo gusa ikintu wabwira ntibaze barimvira ko abarimvira ari abavuwayo hama ariko ikintu wabwira wewe uba muri kuri mikoro urashobora kuza urasemerera ubivuga ukabwira nuko uradukurikirana rwiza atunga ifu investira umuziki ni ikintu cya mbere kirimo amahera ni ikintu cya mbere ubikoze neza ubuzima buragenda neza nyine
mbe indero y'abaririmbyi ubona mwihagaze gute ku buryo ubona abaririmbyi muri serie ku buryo kweri wakwizeza ujya mu rwiza atunga akadukurikirana aze kubatora
ya none ega byose ni ubukene man none wewe urakenye
mbana ukenye inshuti ndero
sinutere sinutere kubera ukenye mbana niba ndakubwira ko abarenze barundi barakenye n'ubwo wowe wambwira ati ngo tujye gusangira kayeri numva kimbabuye aca tugenda ugasangira mbaka wowe udasi ibyo ntibikenewe nyimba nkenye ndakenye ntigumire muhira mbwabo kubera abarenze barundi bakenye nta muhenda ye bana tujye gusangira kayeri ateye arakenye mana araza nuragire gute mbwa mu bindi bihugu umuririmbyi ubwire mubone nk'agaje duhagarane kwa je urako waje ngahanye kandi uri umugenzi wanje waje ngahanye ahubwira we tubonane uri kuma amahera kubera ikiganiro uri gurishe mu bantu mbwa wari kuma nk'amahera mbwa kubera nyine dukenye uraza ngaha turakora interview gratuit nta na kimwe ndagusaba nta deplacement nakuriye ugira uze ngaha turakora kwa twikunda na ndazi gukunda umuziki naho uzi ko tamero rimo. Yeah.
Okay, so akajambo ka nyuma rero ubwira abakunzi, abakunzi b'umuziki wawe ndetse n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange.
Abakunzi b'umuziki w'urundi kintu wabwira kimwe gusa aho muri hose. Ni mureke bijya byo kuvanga ngo supportinga ngo naka ngo supportinga naka kintu wose abani giki. Supportinga umuziki w'urundi. Ni wumva satbaso umuziki. Wo uri ngawe cyangwa kurandaba. Usupportinga kwa n'umurundi mwene wanyu. Ni umva Fizzo usupporte kwa ne Fizzo. Mugura umva ni havuga umuziki wa satbuka cyuvuga ngo ngo je nkunda Fizzo. Aho nzo bukunda igihugu, zo bukunda muri rimbe. Cyane umva umuziki wanje usupporte nko supportinga wa satbuka cyangwa Fizzo. Kubera music wandayikoze ndayikoze jewe. Nuhugira neze imbere giye gusa aho neze imbere jewe ko jewe jewe nshakano nabiheba muga kubera ikintu nkunda igihugu ndashobora kuvuga ati reka nkore umuziki kugira iyo gushanje kimenyekane
yego
kino sabare abantu bose bakunda umuziki wa Burundi supporting umuziki wose wumvise ko ari mu Burundi hama ne mvuba umuziki wo hanze uvuga ijwi ahantu muri nka groupe k'abantu bwira DJ kuremwo kugira amwerekane ko mukunda igihugu cyanyu bavuze imiziki y'abarundi niki ndo babwira agenda kuri channel ya Chris Bees mugire like mugire subscribe mugire na share mu comment mu tutere intege kubera mwebwe mwenye nuko murandaba nime muzatuma je ntere imbere
yego
ndabakunda cyane kandi va mwitege bishasha ikintu gishasha kiraje muri 2 semaines cyangwa 3 semaines umbere mugayo kumwa kohera izo biri kumwe na audio video nayo bemereye respect
aho
Yo Fred, tu viens sur une partie.
Il est au bout du monde. Non, ça passe largement à droite.
Yo man, tu fous quoi? J'arrive. Fais vite.
Oh, je suis ballonné.
Tu joues à FIFA?
Ouais man, c'est 2019 en plus.
Twari kumwe ni Chris Bees ni Da Vinci abivuze wasabye urukundo rwonyene ndebatse
yeah urukundo mubaririmvije
eh ndo baririmvije urukundo right now aho turi nga
ni igihugu nyene bakunda igihugu nyene uhumva ko Farias so ikintu umushikira kumva ko Sadi kumva ko Chris Bees kumva ko boss yeah
sawa fisana so nandi mwari kumwe ni Chris Bees mende camera kumwe na Remy One mugeni ico muvuze kuri ino kino kiganiro zosubira next week